zvinhu zvichiita sezvakatinakira. Tinokundikana kukupai rumbidzo sezvakafanira Mwari. Tiregerere Mwari mutisimbise. Tisadzokere kumashure. Tozvipira panguva yekuteura. Amen.
DennyChits music.
Bang.